kunensizwa ekuthiwa umuntu ewumlandeli kaMaskandi ikhala ngabaculi bamaskandi into asebenzayo manje uma beshutha i-music video. Le nsizwa ikhala ngokuthi kumaskandi njengamanje uma beshutha i-music video ngathi sebefaka kakhulu indawo esemadolobheni as if bashutha ama-music video awe-hip hop, abasagxili kuyisintu ngoba kwazi ukuthi umaskandi umculo wesiZulu.
Lena-ke iqondene nabo bonke abaculi bamaskandi. Abaculi singabathandi bamaskandi, sinenkinga ne-music video. Ngiyathemba nani music video anisayenze ngesimo sokuthi ngikala ngokuthi ukuyenza kubiza imali eningi kakhulu then imali eniyitholayo in return. Imbangela yalokho yini na? I-music video yenu uma niyenza ngathi mhlawumbe niyenzela abantu bemculo lena yamanye ama-genre mhlawumbe i-R&B noma hip hop noma kuphi kuphi. Thina sifuni umculo wesintu okwenziwa u-music video wawo wesilungwini kosentini noma kuphi. Thina siqhamuka emakhaya masilalela iy'ngoma zesintu kuhlezi kuvuka usinga ngaso sonke isikhathi. Sifuna thina ukuthi noma sibuka lana sibuka i-music video yenu sizosikhumbula emakhaya. Manenza i-music video lapha sibona iy'nkalo zangasemakhaya asinendaba nalokho, ilokho esikuthandayo impela phela ngomaskandi. Abomgqumeni abomtshengiseni i-music video yabo ibisemakhaya mabe ngekho emakhaya ehostela. Le nto eyenzeka njengamanje mina angazi, angazi bafowethu, angazi. Yabo. Thina sifuna bafowethu futhi asiyeke le ndaba ngoba manje ayi. Hayi aningizwa. Bye bye bafowethu.